Letsela ngumsakade othithombe eSwatini TV libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza ngihambisana naye Mbongwa Dube kanalinda Dlamini ukhona kudotinzabade emidlalo asivele singene kudotinzabade evu kwanza kunani lebambu labatholakala nemkhuhlane iCovid-19 edolobheni lasembabane kana letinye nakuletinye tindzawo letisihlanu kuleli sekwende ukuthi ledolobha libekwe betempilo ukuthi seliyi-orange zone lilandzela lidolobha lakamanzini lona lelibekwe esigabeni sokuba yi-red zone njengaloku leligciwane ligijima kakhulu khona lokuvakele ngendvuna yetempilo lizinkosi ephalamende itolo
bantfu labatfolakele banemkhuhlane iCovid-19 esigodzini sakamanzini balikhulu nemashumi lamabili 120 lekulinani leliphakeme kakhulu nakucathaniswa naletinye tindzawo kuleSwatini kanti ngekugijima kwalomkhuhlane sigodzi sakamanzini sabe kwabetempilo ukuthi yi-red zone Induna yetempilo lezinkhosi ichazele emalunga yephalamende ukuthi letinye tindzawo letifaka lidolobha lembabane ezulwini esiteki yenhlangano yebuhleni kanye nasesiphofaneni tibonakele nato setihlaseleka kakhulu ngekwanza kwalomkhuhlane lesekuba ngekuthi betempilo babeke inhloko dolobha yelive naleti letinye tindzawo ku-orange zone tonke letinye tindzawo eveni tisesigabeni sekuba mfubi i-yellow zone Imvuna ithi titawuqiniswa tinhlelo tekulwa nalomkhuhlane kuletindzawo lapho khona leligciwane lanze kakhulu khona.
Restrictions and measures will be applied by zone where the red zone would have stricter restrictions. Restrictions easing down as we move to the yellow zone with the requirement to strictly adhere to the core measures of hand washing, social distancing, respiratory etiquette. And self-isolation. The cutoff points for zone demarcation is defined by the reproductive rate and calculated by the Public Health Emergency Committee with support from health experts.
Imvuna ibuye yachazela emalunga yephalamende ukuthi kamanzini tindzawo letibukwe ngeliso lelibandi tifaka lona lidolobha kashali kanye nasengwane park nasefairview. Kanti kumathapha tindzawo letibukwe ngeliso lelibandi betempilo tifaka eludze-ludze yeteni kanye nasekwalusene kubikahlengiwe ndlovu nginasibusiso ngubane ephalamende
Litiko letempilo liyachubeka necasha tisebenti tempilo lokufaka ikhathi bodokotela nabonesi kude live litawuchubeka nekucinisa tinhlelo tekulwa nemkhuhlane iCovid-19 lokuvakale ngendvuna yetempilo lizinkosi nayitfulela emalunga endlaba yesikhulu ngaleso kwendiwe live laseSwatini ekulweni nalomkhuhlane kungapheli inyanga lesetulu litiko lethi lifise ukucasha tisebenti tempilo letendlulayo ku-293
Imvuna yelitiko letempilo lizinkosi ichazele emalunga ephalamende endlini yabayesikhulu ngemsombuluko kuthi lelitiko lenta konke lokusemandleni kulwa nekwanza kwemkhuhlane iCovid-19 njengoba selengete linani labodokotela kanye naletinye tisebenti tetempilo.
The team members comprise of healthcare workers repurposed for COVID-19 response along with newly recruited personnel.
Imvuna iyachaza ukuthi bodokotela labasha lesebacashiwe emitameni yekulwa nalomkhuhlane bayimfica kanti bonesi labengetiwe bangemakhulu lamathathu nemfica 309 Imvuna iyachaza ukuthi letinye tisebenti leticashiwe ngulabo labesekela bodokotela nabonesi labatiwa ngekuthi yi support staff belusito loluphuthumako kanye nalabasebenta emalaboratory labalishumi nesihlanu Letinye tisebenti tetempilo leticashiwe ngema environmental health officers Imvuna ithi bantfu lesebacilongelwe lomkhuhlane sebadinkulungwane letingemashumi lasitfupha 60,000 kuleSwatini kufaka labacilongwe emitfolampilo kanye nebantfu labahlolwa ngemibutho yetekuvikela emigwaqweni ukuthi bashisa kanganani Imvuna ithi labo labatholakala bashisa kakhulu emigwaqweni bavele bapotsholwe betempilo ukuthi beteyini lomkhuhlane Imvuna inike emalunga ephalamende folokugcina ukuthi
lomkhuhlane kulesifundza
Umphathi wesifundza sakaHowo umfane nkosithandile ukhathathekile ngelinani lebantu lelikhulako labatholakala banemkhuhlane iCovid-19 kulesifundza
Sicela ukuthi besakaHowo sigweme ukuhambela futhi sicela sivesa kwaHowo nokuthi silandele imithetho nemigomo lebekwe yiMinister of Health kwekuthi sihlale sihlandekile sivale imilomo yethu netimpumulo tethu kuze kuthi leli gciwane elingenokwanza ngoba sesivele sitsheliwe ukuthi sesithelelana thina sodwana la ekhaya.
Umphathi sifundza uchaze tintfo lihhovisi lelitendako kucinisekisa kuphepha kwesive kulo mkhuhlane.
Kulamalanga sihamba inkundla ngetinkundla sizama kuthatha tinthathu ngelanga la singathatha khona khona lamanye amalanga sitawuthatha amabili. Nyalo sesibone ukuthi asiqinise lokukhuluma kwabantu ngale ndaba la khona sesithole ukuthi azithole tindvuna temajaha, ndvuna telithango, tindvuna temcuba, bucopho, bagcugcuteli etulu kule hierarchy sinabo babe boshifu nebantu abenkosi laba boke ummango. Iyakhulunyiswa le ndaba kwabantu. Phinze futhi ithi khulunyiswa nje sihambe isembili litiko letesempilo lekungulona lento ema-presentations boyokuthi bevisise kahle bantu futhi ngiyajabula ukuthi bantu bakwahoho bayayiva le ndaba futhi banemibuzo labaphenduleka kuyo uma sesinale litiko letempilo lesihamba nalo. Nokunye lesikwentako nyalo sesiqale kwekuthi sihambe sesitawuhamba singqongqothela abantu eminyango kubanika ema-materials sibakhulumise ngaleli gciwane.
Umvane Nkosi uthe batawuchubeka nekwenta tonke taba tekucinisekisa kuphepha kwaso sive sesifundza sakahhoho kulo mkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni teSwatini TV nginguNelswendla Ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane.
Libandla lesifundza sakahhoho lelifundisa sive ngemkhuhlane ye-COVID-19 liyachubeka nekuhlanyela lwati etinkundleni letiningi letingaphansi kwalesifundza. Lelibandla liphinze linikele ngemamaski khona esiveni.
Leli bandla laka COVID-19 lokuthiwa i-COVID-19 task team lichubekele enkundleni yaseSpeak lapho lichubeke nekufundzisa ngayo i-COVID-19. Nakhona eSpeak itindvuna temmango ngekwehlukana kwato tifundzisiwe ukuthi sive singadivikela kanjani lokufaka ekhathi kugeza tandla ngendlela lengiyo. Sive besivumelekile ukuthi sibude imibuto leminye yayo beyithinta kubosomabhizinisi labakhinyabetekile ngalesehlakalo. Lobuke lihlangothi lwetemabhizinisi kuleli bandla Johannes Manikela uphawule ngale ngcinamba yekwenyuka kwenthengo wathi umsuka wale nkinga ngemawholesale laquphisako.
Lokunye lokukhoza la ma-prices abe setulu kuyadzinga mhlawumbe ngoba ngimbonile na-minister aphuma naye angene etitolo njengoba senda nathi. Ngicabanga ukuthi kumele sibuke nale muva la kucushwa khona letimpahla. Kubukeka leli ground lingasife kahle obukhanza siletinye etitolo. Letiningi tilingi kula ma-wholesale lokucushwa kule. Wena na ufika utothenga ungumuntu njengami nje na unesitolo sakho because le price ayilingani naye laba vele that khanza wena sowudulile.
Kanti indvuna yenkundla Mvethi Mathebula ngekuthunywa ngulolilunga lephalamende yale nkundla umhlonishwa Jabulani Mabuza ubonge egameni lenkundla yaseSpeak kuvakashelwa nguleli bandla.
Le mimango sitawuthatha letifundo yokusebenzisa le mmangwe kude lesizwe sitophila ngaphandle kokuthi sitimisele ngekulwa nale sifo bekunene uthi kwamabuza lesifo sitasibhuqabhuqa sisicedzelezi.
Mabhalane wesifundza sakahhoho umnumzane Sibusiso Dlamini lobekamelele umphathi sifundza uMfane Nkosi Thanzile nakhona enkundleni yaseSpeak wethulile emamaski. Sive sakahhoho sikhunjutiwe ukuthi tinombolo tala sebanawo lomkhuhlane we-COVID-19 even lakangwane sifundza sakahhoho sesibili ngebantu labangemashumi lasihlanu nakubili ngako le ndzaba nguloyo akayithathe njengendzaba yethu sonke. Etindzabeni kubika Phuma Phemsweli ngiseSpeak.
Umndeni wenfumbatana leyatfolakala ibulewe eDzakasini esifundzeni saseShiselweni usola emaphoyisa ngekuhluleka kwenta umsebenti wawo. Ngekusho kwababe wemufi Emmanuel Fagutse noma umsola adiwa kulendzaba kepha ke emaphoyisa ehlula kumbopha noma ke kumphenya.
Emmanuel Nkululeko Fakutse lo ngubaba wenfumbatana wendi liyatholakala shonile yaphinzi yanukubetwe tsakasini etukambulungwane uthi ngemuva kwetinyanga letine maphoyisa sola yehluleka kubopha umsolwa kulelicala bakuthe uthi wathi nakatholakala wendi emaphoyisa athatha timbahla lekatholakala tembethe kodwa kute kube nginamuhla solwadi kabuyi kaninawo emaphoyisa akabuyi kutokusho ukuthi kubambephi ukuthi umsolwa angaboshwa njengalokhu adiwa lo msolwa usihlobo sengadi kufakudze fakudze uthi kumbona lo msolwa asolwa angakaboshwa kuhlengetisa tinyembeti athi acabange ukuthatha umthetho ubeke etandleni
wavuma lokunye la kuvuma ngoba phela lona abe hayi kusakacala kukhona nanya lo WhatsApp kulomunye umntwana wami futhi naye wamcela ukuthi ucela kulala naye wathi uthi amniketa 6500 ngathi ke mina hayi khamla namhamba uyovula icala ngale wahamba uyovula icala kahlathi angithini nanya lo kude kude inangizana wentekakho mloku sesibabathi ha kushathi kamphaphamba makwentekani kana ngamaphoyisa ngoba phemaphoyisa naloku kusemaphoyiseni nale nangizana lo mntwana kusemaphoyiseni kodwa kude thina feedback lababuya kubasitshela ukuthi yathi ngicela ungabi worried kusenenkinga kanje ngoba phela umuntu uma shothi kunenkinga uyethe umtshela ukuthi yathi kuthini ngicela ungaphaphuleki lenza bakho sesayisebenta bangayisi bangabehle sebathula nje kube emaphoyisa ayethe asitshele ukuthi hey bofaka ukuthi ngasini man kubona siyathi ukuthi nanyalo kuyashisa kodwa nje lenza bayeni sisetendleni sakhe sethu sisayilungisa
lo khulumele emaphoyisa superintendent Phindile Vilakati akhulumisa lendzaba ubeke kanje
lokwendeka kokuba kuthi nakude lo lokuphethe esandleni ubebethe lomdlandla wekuyovusela lomuntu ungaphathi lutho silwela lokusebenta kakhulu kunalokuhlala phansi sikhulume noko ke nasisiva ukuthi vele bona babhekile kakhulu ukuthi sibavakashele nawe again sitakwenda lokho sitabavusela bekunene sikhute nemoya mhlambe longagcina sochamukana laba semaceleni wekufuna ukuthi indzaba bayithathe bayibeke etandleni sithi bekunene umthetho okhona even asilandzele wona
ngekusho kweyise wakhe laba kufuna ngoba ngilomndeni kuthi emaphoyisa isebente lendzaba afike emaphethelweni nayo kubika Fortune Dlangamandla anasimuva Shongwe sikamlamla Nkunzi tiyabulalana etukambulungwane esifundzeni saseshiselweni
tincingo njengebamvu tidzinga kuhlandwa njalo njalo kude tawuhlala tihlobile ngaso sonke sikhathi futhi ke tingengcisa emagciwane kubanika tibato ngaloku vakale nganonduduzo onhlabathi lolunga lelibandla lelifundisa sive ngete kuphepha kubungqondo bomshina iCyber Security Awareness Group eluhlelweni kusile breakfast show elangena lomuhla
kugeza tandla ngemanti lageletako noma ngemithi lebulale magciwane emasanitizer seyimvu bantfu labatiko ukuthi kufanele bayende njalo njalo kulamalanga kodwa kubasita ngakanani nangabe tincingo bongcondo mshina kanye netimvu tabo tetebuchwephesha labatisebenzisa njalo njalo tingahlandwa tona Nduduzo Nhlabathi lo lilunga le Cyber Security Group uthi bantfu abahlande tindvo tabo tetebuchwephesha ngelizinga labageza ngalo tandla tabo loku kwendelwa ukuthi emagciwane langahle ahlale kule tindvo tetebuchwephesha angabuyeli kubanikati basakusebentisa Nduduzo uyachaza ukuthi tihlandwa njani le tindvo tetebuchwephesha
If you have your personal computer, your personal cell phone, at all times. So firstly, is to ensure ukuthi tandla takho tiyahloba. So now li cleaner ukhipha onke ema accessories langaba khona kulelo cingo lakho, bit my headphones, also nalama pouch because ukhanza ukuthi tincingo tethu tiba nalama pouch. So ukhipha leyo pouch, ukhiphe those external accessories bese soyawa sula. It is important ukuthi nalendvango losula ngayo kube indvango le kahle not just any awusuli nge tissue kumbe noma awusuli nge paper because uda ukhanza ukuthi lawa le material seyisuke iba too harsh for your device so you can use a cloth it's called a microfiber cloth liyatholakala cishe nje titolotonge usebentisa leyo cloth yakho uyifake emandini lanensipho so kumcoka ukuthi iphinde futhi because siyati ukuthi la ma devices are sensitive umake sure ukuthi le ndvango yakho uyifocile i damp ayibi mandi and then you can start wiping your phone if it's a cell phone you can wipe it and then iphinde futhi as soon as ucetha ugeza tandla takho Moving along to the other devices, you do the same thing. Something I had forgot to mention before uqale, you need to make sure ukuthi leyo device yakho i-off.
Umbiko welucwaningo lwabososayensi basenyuvesi yaseVeni leMelika, iUniversity of Arizona, uthi bomahlalekhukhwini bangaba nemagciwane laphindwe ngalokulishumi nabachathaniswa netihlalo tasendlini lencane. Loku kuveta bomcoka bekuthi bomahlalekhukhwini netindlu letinye tebuchwephesha kuhlale njalo tihlandekile. Tinzabeni teSatin TV, Thembus Mavimbela, Nsembabane.
Litiko letemabhizinisi selivumise bosomabhizinisi bakuleli ekubambisa live laseSwatini ekulweni nemkhuhlane ye-COVID-19. Ngokusho kwasibonisa uMagagula welitiko letemabhizinisi, titolo tivala ngesikhathi lesibekiwe. Magagula bekakhuluma ngesikhathi leli tiko liyohlola emabhizinisi asesiteki kuthi awulandzela yini umthetho wayo i-COVID-19.
Belitiko letemabhizinisi labangibona bahambela tifundza kubuka ukuthi emabhizinisi ayilandzela yini imigomo uhulumende layibekile. Lelibandla belivakashele emabhizinisi lasedolobheni yesiteki lapho bekabuka ukuthi titolo leto letibheke ukuthi tivale kakhulu ngensimbi yesithathu yentambama tiyakhona yini kulandzela umthetho. Kanike nalamanye emabhizinisi ukuthi bayawubeka yini ema-markings noma liphawu lokuqinisekisa ukuthi bantu bayagcina i-social distancing noma bayakhweshelana. Sikhulumisene nasiboniso wakamagagula walo leli tiko letemabhizinisi lochazile ukuthi emabhizinisi yabonakala aqhubekani kubambisa uhulumende ekuthenini kuvikelo lesifo.
Siyahlola ukuthi leti tolo tivala ngalesikhathi lesibekwe leli tiko yini. Two, siyahlola lokuthi with the pressure ukuthi setivalile public learning seyiphumile itothenga leti tolo tiyakhona yini lokuhenglisha the public, tiyakhona yini lokuhenglisha the masses lasaphumile. Etele kona kuthi uthenga tingwa tanga kusasa ekuseni, etele kuthi uthenga emagrosa ebreakfast labanye sebaphumile emisebenzini. Sibuka lokuthi solo kuyakhoneka yini kulandzelela lama regulations lawa labekwelitiko ukuthi ngabe basasanitizer yini, ngabe le social distancing isolo isalandzelelwa yini lokubantu baba nengi sebaphuma emisebenzini.
Kanti ke sive lesibonakala sikhona kuleli dolobha laseSteki sesibonakele ukuthi sesibonile bomcoka bekufaka tinfo tekuvikela timphungulo nemlomo ema-face mask njengoba onke emayilayini lebekakhona kuletindzawo letichuba emabhizinisi bantu bawafakile ema-face mask. Etinzabeni, Bikasondo Mlangeni, Nathemba Shabangu, siseSteki.
Boyboy Mamba longlomunye wemaswati laceceshwa litiko letemabhizinisi ukuthi athengise luju ngaphandle kwakulela ukukhuthatha emaswati ukuthi angenele ibhizinisi yokufuya atinyosi kudata ukhona ukutiphilisa. Mamba uthi ibhizinisi yetinyosi ayisilo nani lematima inganoma ngubani angakhona kuyenda.
Umfundisi Boyboy wakamamba wasenzaweni yasevikizi ijula soneminyaka lengetulu kwalelishumi angumfuyi wetinyosi kanti ke sonemabhokisi lengetulu kwalengamashumi lamabili. Mamba uthi unesifiso sekuthi abe nesitolo lesikhulu lesitawukhona kwekuthi sinikete balimi betinyosi loko labakudzingako. Mamba uthi manyendi emathuba langatfolakala kubo balimi labo labalima dona tinyosi ngekusebenzisa iwax lokufaka ekhathi ipolishi kwakhiwe na vaselina kanye nemakhandlela.
Lele nyosi ne product leneng le emaswati khona lapho futhi angakhona kwakha imali kwalona lelubulo umsakati luyakhona kudayiseka lolu lekoloni lelubulo luyakhona kudayiswa udayisele labanye imali wayona leyo. Uma sewukhula umsakati khona eSouth Africa nje kuthiwa it's a pollination agent letinyosi kube ngathatha lamabhokisi ngohambise kubothambothi all over bayachajwa lokuthi ngibeke letinyosi lapha kuyibo tetenda nokuthiwa i-cross pollination titenda sivuno sibe sikhulu and then bachantshwe umsebenzi wonke loyo kunenge umsakati lokuthola kule nyosi akusikunye kuphela umsakati. Inyosi kwado ku-refiller i-theory ithi njalo ngeliviki ungakhona kuvuna ngala ngoba nikwado ku-refiller. So nangabe u-refill theory ithi le super ina 11 liters which means nangabe ke uvuna 11 liters ngeliviki which means emaviki lang 4 so ungathola 44 liters mhlawumbe amabhokisi akho ang 5 umsakazi. So uyakubona ukuthi ke nangabe usowuvune omang 5 ke how many liters lo tawathola lapho.
Belitiko letekulima bake baveta phambilini ngokuthi bafuyi betinyosi lapha eveni basengakakhoni kwenetisa imakethe yeluju. Kanti ke nasencwadini lengcwele enkulunkulu nakakhipha abantwana bake-Israyeli wabachazela kwakuthi batawuya eveni lelinelibisi
kanye netinyosi. Etinzabeni, bika sondo mlangeni ngathemba Shabangu, sise vikizijula.
Inhlangano ye-Autism eSwatini seyivakalise ukukhathateka kwayo ngekuthi nakuvulwa tikola bantwana abaphila nesimo se-autism batawuhlileka kulandzela imigomo lebekiwe njengoba bangasicondzisisi kahle isimo lesilethwe ngumkhuhlane i-COVID-19 ngalokuvakala ngemcondzisi wale nhlangano Tryfina Mvubu.
Nebulukhuni kubagcina emakhaya sashintsha le routine yabo yesibavukela onke malanga baya esikolweni. So kwafuna ukuthi sibagcine emakhaya, kwafuna ukuthi sibasite ku-adjusta kuloko. Naseke so sithi nyalo ababuyele esikolweni, sekufuna phinze futhi sicalele phasi kuba adjustisa ekutheneni nyalo sekufuna babuyele esikolweni. Bathi ke labo labakhona kokubuta babamba linye bona ukuthi kune-COVID. Sida uphuma mzukwana sekuphele i-COVID. So basengaka understand ke ukuthi naso uthi abaphume ngoba kwendekene kube kuletha iconfusion leneng. Nase sebasangene ke siphindze sibuyele kule dadinga ingathinete kokuthi labantu bana sebangena kuna kulesithingi iphecele sensory overload la angasa understand ikona ngoba bona siyatika ukuthi banendlela labazama ku understand ngawo lo mhlaba lesingayi understand ithini le understandwa ngibo botfana. So nabe basazama lokho sebatawubuyela ke kule dinga teko ukuthi sebayatishaya baya diluma kwendeka yonke leyo ndvo leyo. Siyabuka kokuthi kunema guidelines laka walethile WHO kokuthi mhlawumbe anganakwa etikolweni. Kula organization ke yatama ukukhulumisana nalabanye bothishela labanaka bantwana labanema special needs. Letikolwa leti private tinako ukuthi bona bangakuzama encinye kokuthi kube nabo thishela labaningi kwendlula labantwana. Umbuto ke uthi ingabeleka public loko kutaba possible kanganani. Lokunye lokuyinkinga loko ukuthi labantwana batawuhamba la emgwacweni. Isikola sitawuzama kuwathatha onke maybe ema precautions otindlela tekuvikela lekumele titithathe. But banenkinga yokuthi abathi ukuthi umfana utawufika kanjani esikolweni, abathi ukuthi utawujika kanjani esikolweni. Loko kusho ukuthi onke malanga le risk yabo yokuthola lo mkhuhlane yinkulu kakhulu sokwenta kube likhulu.
Mala kunamahle lesikhathi samanje sitawubuka leto lichamuka ngaphandle kwelive laseSwatini. Mfunankulu welive leSotho Thomas Thabane sewuvumile ukuthi ashiye phansi isikhundla sekuba ngumfunankulu wakulela live. Live laseLesotho Thomas Thabane sewubeke phansi amatomo ekuba ngumfunankulu wakulela live. Kulandzela ukuthi kwanze tinsolo tekuthi ungilomunye wabomsolwa ekubulaweni kwalolo lebeka ngumkakhe Lipolelo Thabane. Umka Thabane Messiah Thabane waboshwa ngenyanga yendlovana kulomnyaka losetulu wabeka liqala lekubulala Lipolelo. Thomas Thabane kanye na Messiah batiphika letinsolo. Lipolelo wadutshulwa ngeminyaka wa 2017 ngenyanga yenhlaba kusele malanga lamabili ukuthi Thomas Thabane afungizwe njengandvunankulu welive laseLesotho. Thomas Thabane kavedi ukuthi ulishiyanini lihhovisi landvunankulu kepha kubheke ukuthi kufungizwe ndvunankulu lomusha wakhona eveni laseLesotho kusasa ngalesithathu. Kule chamuka eNgilandi titsi bacwaningi belive laseNgilandi basukumisele ucwaningo kuba ukuthi angeke yini baceceshe tinja ukuthi tive noma tihogele ligciwane le-coronavirus. Lolu cwaningo ngekusitwa ngethi imali nguhulumende wakulela live lwentiwa yinyuvesi iDurham, iLondon School of Hygiene kanye nesibhedlela setinja sakulela live. Ngikusho kwamunye wabacwaningi tinja tisetshenziswa ngemave emhlaba kuhogela tifo letifaka ekhathi isifo samalaleveva kanye nesifo samdlavuza. Labacwaningi bathi uma lolu cwaningo lungaba yimpumelelo lungawasita kakhulu emave emhlaba ekulandzeleleni labo labasolakala ukuthi banawo lo mkhuhlane. Kanti namanye emave lokufaka ekhathi iFrance nawo aqale lolu cwaningo ngenyanga yamabasa kulomnyaka losetulu. Edinzabente Eswatini TV kubika samukesiwe khoza kanti itfombe titfolakale ka-DW France 24 kanye na VOA.
Ngubingelelo ngwamukele ngwane lomuhle ndzabeni takho tetemidlalo namhle mini ubungelelwa nguye ke Linda Dlamini Tindzaba. Inhlangano leyangamela umdlalo weTaekwondo kuleli itsi itawumukelisa bonke badlali balomdlalo tindvo tekutilolonga lokubasehlete emakhaya. Lisikela ke lemangamelwa lenhlangano elomdlalo litsi lokho kutawusita ke bonke badlali balomdlalo ukuthi bahlale basesimeni lesikahle kude kubuye imidlalo sinambiko.
kulesikhathi lapho imidlalo emisiwe badlali labaningi bachamuka netindlela etiningi labangasebenzisa kulolonga. Inhlane Taekwondo yona sayikhethe kunika abadlali bayo labadzala kulo mdlalo tinfo labangasebenzisa ukuthi batilolonge.
Kulaba ke nasebabadzadlana sizamile ukuthi lasebanesikhathi sebajima ngingathi lesebakhishe ba-advanced level. Sizamile ukuthi ngoba i-academy ye-Phoenix Generation cishe inayo i-equipment le ayisiyo leyanele kodwa nje it's enough ukuthi singakhona ukuthi sibolekane. Sibone kungcono ukuthi sibaboleke some of the training equipment but okhona ukuthi nalabahlala ngababili ngabathashwana emakhaya bajime bajimisane bobvana bakhone ukukhahlela kakhudlwana khona ne-fitness yabo itohlala ikahle and ne-game fitness that is ihlale ikahle. So cishe bayajima bona sihle silandzelela ngokuthi basisendele ama-video sibone ukuthi bendani noma leto diphombi sibone ukuthi ingabe benda ini. We hope ukuthi kuthi asisebenzela and we hope ukuthi asinika lama results lesifise kuwafola ukuthi nababuya sesijima sonke sekuba nema-competition ukuthi abakhanza ba-ready to pick up quickly and bagaine more game fitness so that sitokhona ukuchubeka sidlale siwini.
Mabuza uthi batochubeka nekubalanzelela abadlali babo babone ukuthi batilolonga ngendlela lengiyo yini lokuthi awubasitha uma sebuya le mdlalo. Lobekela umsakado weSwatini TV kutemdlalo ngiphathizwe Msibi Embabane.
Kanti-ke kuleti khamuka ngaphandle titsi umceceshi weliqembu le-Celtic 7 lase-Scotland's Neil Lennon uthi leli qembu selijake kuphakamisa ngendzebe yelishumi ngekulandzelana emva kokuba baphakamise indzebe ye-league nakumiswa imidlalo kulela live sinembiko.
Kumiswa kwemidlalo yebhola emavini lamaningi kulandzela kwetfuka kwemkhuhlane COVID-19 kubona emavini amaningi abhekene nebulukhuni ukuthi ibhola iyechubeka kanjani. Inhlangano yebhola eScotland yona seyithethe isinqumo sekuvele siyicethe le mdlalo ngokubuka ukuthi sengeke basakhona ukuchubeka nayo. Lokuchazeka kwale mdlalo kusho ukuthi licembu le-Celtic libushambeni leselikwenta kwemfica ngokulandzelana kanti icembu le-Hearts lona selishaya inkemba. Leli cembu le-Celtic belihamba embili ngamaphuzu alishumi nemfica ku-Rangers lebeliyilandzela ngemuva kanti besekusele imidlalo lesiphohlongo ukuthi iphele isizini. Lesinqumo sithethwe ngekuvumelana kwawo onke amacembu kanti abadlalisa le mdlalo bathi basabuka tindlela labangatisebenzisa kukhulisa ngayo tinombolo temacembu ladlala kule ligi lana 12 kuthi sekangaba ngu-14. Umceceshi welicembu le-Celtic Neil Lennon kuthi kuye yinfo lenkulu ukuthi angaphakamisa le ndzebe lesekuyinfo leli cembu liyenta kwemfica ngilandzelana kanti akusiko okokucala likwenta leli cembu njengoba eneminyaka kusuka ku-1960 kuya ku-1970 yayiphakamise emahlandla lemfica ngekulandzelana nakhona. Kanti emjakweni wetimoto libandla lelilungisela umjako wetimoto e-Singapore lithi ngeke kwenteke ukuthi bangahlalisa lo mdlalo ngaphandle kwebalandzeli. Leli bandla lithi umgwaco lodlalwa kulo lo mjako sitaladi lesisebenziswa abantu onke malanga ngako kutoba likhona ukuthi babavimbe ukuthi bangenti kutobukela. Eminyakeni lophelile lo mdlalo weSingapore wangenelwa abantu labangetulu kwa-260,000. Inhlangano ledlalisa lomjako wetimoto emhlabeni imise imidlalo lelishumi selokhu kucalela umnyaka ngendzawo yemikhuhlane we-COVID-19 kepha-ke ithi seyibuke ukuthi ngenyanga yakholwane icale ibambe imidlalo yawo lesevele luhlo lebebalilungisile leliphatamisekile kanti le mdlalo babuke ukuthi ichubeke ngaphandle kwabo babukele. Lobekela umsakado weSwatini TV temdlalo ngiphathiswe Msibi kanti Thombe Dibuya ka-DW France 24 kanye na-VOA.
Mana nginamahle tingangaleto tindzaba tethu tasemini lebesiniphathele tona siyathemba sinifokote kakhulu ukuhlalisana nathi cibekani landzele timiso tahulumente welive laseSwatini kuthi asihlale phela sibe ngilabo labaphephile komkhuhlane COVID-19 nisale kahle.